Bakundwa banywanye bashene yacu umuco wera turabaramukije amahoro y'Imana bane namwe aho muri hose mu mpande zine z'isi. Twagomba dusubire kuganira ku vya bwa bugingo ariko imbere yuko twotangura reka dusenge Imana. Mwami Imana ushobora byose turagushimiye ko uduhaye akanya keza ko kongera kuza imbere y'irishengero riri mu mpande zine z'isi kugira ngo tuganire iby'ubu bugingo. Ndakwinginga rero muri aka kanya nguze ube hano ubwiza bwawe we kuri jewe, amavuta yawe abe kuri jewe, kandi ubushobozi bwawe bukwiragire mu mpande zose z'isi bushike kuri wese ariko arakurikirana ibiganiro byacu kugira ngo bigire aho bimukuye naho bimushikanye maze yunguruze. Hanyuma intumbero yacu nuko ashikira ubugingo budashira akamenya uwamubambiwe akamwitangira. Urakoze kugiye gukoresha umusabyi wawe kandi kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bakundwa nshuti, twari tumaze iminsi turiko turaganira ibiganiro bivuga ku vya mpwemu yera. Twaravuganye iby'umubatizo wa mpwemu yera tubiciye irya nino. Nizera yuko uwadukurikiranye wese mu ntango y'ibiganiro byacu, nizere ko mwamaze gusobanukirwa no kumenya icarico umubatizo wa mpwemu yera. Nibaza ko n'abari bafise amazinda noneho ubu bamaze gushira amazinda. Hanyuma tukabashimira kandi ku byumviro byanyu no ku bibazo byanyu, tukabatera intege kugira ngo mushishikare mukurikirana n'utashoboye gukurikirana ibiganiro byose asubire inyuma arabe aho nashikeje ibyo biganiro kugira ngo ntihagire kimucika. Hanyuma tukongera kubatera intege kugira ngo mushishikare kupartaja no kongera mugira amakomantere kugira ngo noneho mudufashe gushikiriza ubutumwa kure hashoboka no kuzindi mbuga. Imana nibahezagire. Uyu munsi rero singomba gusubira kuzingura cyane muri Bibiliya, ariko uyu munsi nagomba kubashingira intahe. Nagomba kubashingira intahe kuko ivyigwa byo mu majambo birakwiye kwerekanwa n'ivyigwa byo mu bikogwa. Turakwiye kumenya ukuri ko kurubuga. None nababariye iby'umubatizo wa mpwemu yera, nari nifuje kubashingira intahe iby'ingene nanje ibyo byashitseko, ariko maze kwiyumvira sanga kubabarira iby'umubatizo wa mpwemu yera gusa kuoba ariho akibifata kumbure ntaco byomumarira, nico gituma nabonye yuko ari ngombwa kugira ngo noneho mpere kugakiza kanje hanyuma nzoshikira iby'umubatizo mugabo mbanze ndababwira ubwa mbere ingene nahuye na Yesu. Yesu Kristo nabahezagire. Hanyuma rero nomenyesha umuntu wese akaradukurikirana agitanguye kumviriza yuko iyi ntahe ari urugendo runini kandi urugendo rushobora kwerekana neza urugendo rw'umukristo. Muraza kubona impamvu nje ituma ndagusaba uze wigore ukurikirane bishoboka kandi uze ubisangize bagenzi bawe cyane cyane abataramenya Yesu Kristo ataramwakira umwami n'umukiza, kuko sinkekeranya yuko iyi ntahe itaza gukora ku mpande nyinshi. Imana ibahezagire. Iyi ntahe igizwe n'ibice bikuru bikuru nk'ibi. Igice cya mbere kivuga imbere y'uko duhura na Yesu, imbere y'uko nakira agakiza. Hanyuma igice cya kabiri kiravuga ingene nahuye na Yesu Kristo cyangwa ingene namwakiriye. Igice cya gatatu kivuga ubuzima bwo muri Kristo, noneho bwo muri ubwo buzima bwo muri Kristo Yesu ko nabayeho maze kwakira Yesu Kristo. Hanyuma igice gikurikira rero kivuga iby'umubatizo wa mpwemu yera, hanyuma tuzovuga ibikogwa nashoboye gukora kuko aho mpwemu yera ari ni ngombwa habi ibikogwa. None rero utega amatwi wumvirize kugira ngo ufashwe. Ariko reka nishimikize umurongo muri Tito icete Paulo yandikiye u Tito igice cya gatatu n'umurongo wa gatatu haravuga ngo ko natwe nyene kera twari bipfu turi intabarigwa tuzimizwa tujakari ukwifuza no kwinezeza by'ubujyo bwishi twama tugira urwanko nigono turabo kwankwa natwe twankana ariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundi kunda abantu bimaze kuboneka iradukiza itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze ariko nk'uko imbabazi zayo ziri idukirisha ukozwa kuza no kuvyaga ubwa kabiri ikadukirisha guhindurwa washa na mwemu yera uwo yaducuncubuye ko ku bwa Yesu Kristo umukiza wacu kugira ngo dutsindanishizwe n'ubuntu bwayo duce tuba baragwa ubugingo budashira nk'uko ibyizigiro byacu biri. Amen. Imana nibahezagire. Noneho rero n'aya majambo ariko nagomba kuvuga yuko agakiza tutakaronkeshwa n'ibikorwa byiza ariko nk'uko ijambo rivuze yuko yadukirishije ukozwa kuzana ukuvyaga ubwa kabiri uwo muhagiro twaravuganye ko ari uw'ijambo hanyuma ngo ikaduhindurisha abasha na mwemu yera ico ni ca gikorwa rero twari tumaze iminsi tuvugana no kuvuga ngo ico mwomenya agakiza si ibikorwa twakoze agakiza ni gafatiye kuvyo twebwe twakoze ahubwo gafatiye kuvyo Yesu Kristo yakoze. Imana nishimwe. Iyo ni intambuko ya mbere yo gushobora gutahura agakiza ico arico kuko igituma abantu benshi baboshwe na yanda babarire ko ari ico bama bagerageza kunezereza Imana no kugira effort no gushiramo ingufu nyinshi kugira ngo bashobore guhimbara Imana ariko Bibiliya irambwira yuko atabwa Imana yashimye ko umuntu ashobora kwikirisha ubwenge bwiwe no gutahurisha Imana canke no kwikiza yikirishije ugoroka kwiwe kugoroka k'umwana w'umuntu kumeze nk'impuzu yanduye niko bivugwa hariya muri Yesaya. Rero kugoroka k'umuntu kumeze nk'impuzu yanduye ntibishoboka ko umuntu rero yikirisha ukwiye kugororoka nashobora gukizwa n'ibikorwa byiwe byiza eka mbere n'ibikorwa bibwirijwe n'idini nabyo nyine ntibishobora kumukiza ntashobora gukizwa no kubatizwa ntashobora gukizwa ni confirmation ntashobora gukizwa na communion ntashobora gukizwa no gusangira kuja ku ruhimbi kubatizwa canke gukomezwa kubabikora n'ibindi migenzo canke gusiramugwa kubandi n'ibindi biri mu madini atandukanye no kuvuga ivyo bikogwa ntibwavyo ntibishobora gutuma umuntu akira ngo yakira agakiza ariko ngo yaradukijije ntiyadukirishije ibikogwa twakoze nuko hanyuma rero nagomba bwa mbere nyedondore naho bamwe musanzwe munzi kuko tuvugana kenshi ngaha ariko ndazi ko hari abatanzi nitwa Izibariza Reverie nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ku myaka 14 ariko narose umuhamagaro ku myaka 6 ndaza ko bivuga hanyuma navukiye mu ntara ya Karusi abavyeyi banje bara abakristo nk'uko abarundi basanzwe ari abakristo ariko abakristo badashishikaye barabibamwo barasenga kwa Mungu ariko ntivyari cyane hanyuma nakuze mbona umuvyeyi umwe ariwe mama yambyaye hanyuma nkamona tujana gusenga tukagenda uko musanzwe mubiza abarundi bakanjana hanyuma tugataha aho nari umwana muto cyane eka mbere naho navuze yuko batari bashishikaye cyane rimwe na rimwe hari igihe nabona afise akariro keshi ko gusenga mu ijoro iyo turaririye ko bisha narabona hari bisabisho twagira umwanya munini mpaka bigasha ubwo buzima nibwo nabonye nkuriramwo ndabubamwo ariko rero nababariye ngo umuhamagaro w'Imana wo gukizwa wanje ko nkiri muto cyane ku myaka itandatu naho ntasobanukirwa ibyo ari byo ariko ubu umaze kwakira umuco niho nabonye neza ko ari umuhamagaro w'Imana no kuvuga ngo byagenze gute igihe twari twicaye mu rugo abandi bakuru banje bariko baraganira n'abandi burunganwe muraza abana araho bakorana bakaganira numvise umuntu umwe sinzi ikintu yarakoze muraza abana ngene bameze haye muwundi aramwarira ngo Imana izoguta mu muriro ndavyibuka ico gihe nari mfise imyaka nk'itandatu canke iri munsi yayo kuko sinari bwagere gutangura ishure hanyuma rero ico gihe maze kuvyumva ku myaka itandatu niho iryo jambo numva rigize ububasha bunini ku buryo mutokwibaza no kuvuga ngo maze kumva ngo Imana izoguta mu muriro iryo jambo muri jewe ryazanye urusaku rwishi ntangura kubaza ndakana gato mbaza abo bandi bana nti mbega koko Imana izoduta mu muriro ategome none izodutera mu muriro iki izoduta mu muriro kuko twacumuye hanyuma rero numva ivyo bigize ububasha bunini muri jewe nk'akana gato bibabaza umutima wanje birawusesereza bintera ibibazo niko kubaza ngo Imana izodutera mu muriro iki kubwo gucumura batangura kuvuga ibyaha baravuga kugambarara ababyeyi baravuga kwiba baravuga kwica baravuga gusambana baravuga n'ibindi byaha kuko abo bana Imana bari barigishijwe ngira ngo amabwirizwa bari bayazi kuko babimbariye neza nanje ndakana k'imyaka itandatu hanyuma ubwo nyene mu mutima wanje ikintu cajemwo nagiye numva mu mutima ijwi canke ukwemezwa kumbwira ngo wewe uzoja muri uwo muriro ntuzokira igihano c'Imana ndabaza nti none kugira ngo umuntu ashobore kuzokira yokora iki barambwira bati kugira ngo umuntu azokira ico gihano abwirizwa kwitondera amabwirizwa y'Imana abwirizwa kudacumura ariko muri ubwo bwana bwanje nyene uko cari gitangaza c'Imana murumva ko ndiko ndayibabarira nk'aho umenga ico gihe vyukuri nico ndimwo ni gitangaza niwo vyemera ariko cambu ca Yohana ngo wabibonye niwe yavyanditse kandi arazi ko ivyo avuga rukuri nanje nuko nokubayira hanyuma rero bambwiye ngo nukudacumura numva mu mutima ati ntibishoboka kudacumura Imana nidufashe ntibishoboka kuzokwirinda gucumura ntibikunda nta kabuza uzoja hehe uzoja mu muriro nuko biri iyo ni intambuko ya mbere mu bisanzwe iyo umuhamagara w'umuntu kugira ngo yakira agakiza abasomye igitabo cy'ingenzi mwarabibonye umukristo amaze gusoma ujya mu zingo niho yaciye atangura kubona yuko umenga igisagara cy'iwabo kiraturiwe atangura kumva umutwa nanje uwo muhemuyera amaze kumenyeshwa n'ijambo n'ivyagezwe nkamenyeshwa ivya noneho umutwaro waciyunzako niho rya jambo riserukira ngo iyica kibonye ugwitwaza mu byagezwe gica kivyuka umukristo nawe umutwaro waciye umuzako nanje guhera ubwo umutwaro nzako ntangura noneho kugira umubabaro iminsi yo kubaho kwanje nabayeho mbabaye ndakana gato kuko nagumiyo nibuka ico gihano kizoba ku bantu bacumuye nkiyumvira ingene nzokira nkabibura o imana ni gitangaza imana irandindiriza mu byukuri yo ndonka ubutumwa bwiza muri ako kanya mu byukuri nari gucankizwa kuko narindushe naragombaho no ruhukiro ndabandanya birasa n'ibyihojeje gatoyi ku myaka incishikaye imyaka 8 9 10 biramera nk'ibi hoze sinasubira kubyibaza ko cyane ngera ku myaka 11 nko ku myaka 12 niho iryo ji ryasubira kugaruka subira kwibuka ko ndo gutsindwa icyo gihe rero nk'ije imyaka 12 ngira ngo niho bamwe bavugiye ko ari umwana ahitira mu idini sinzi ibyo yemera kuko nanje ku myaka 12 niho natanguye kwigeragereza ngo ndabe ingene noro nk'inyishu y'ico kibazo nari mfise ikibazo cavuga ngo nokira gutumuriro niho nitegereza abantu bamwe basenga ndabaraba abo bantu ku mugoroba baba bagenda gusenga bagasenga bakamara umwanya munini bafise uko basenga hayima yo ariko barasenga nanje ndakana k'imyaka 12 ndihambira ndagenda nkifatanya nabo ico giye kubera twaba ahantu hari umugwi w'abantu benshi bahuriramwe byari byoroshye twari mu inkambi y'abateshejwe izabo hagati mu gihugu byaranyorohera rero abantu muri ico gihe gukorana no gukora ibikorwa bimeze nk'iby'imihari nk'iby'imigwi biroroha noneho ndayibamwo mba muri ubwo buryo bwo gusenga bwari uburyo bwasaba inkomezi nyinshi kuko yaramasengesho yamara umwanya utari muto ntiyamara munsi y'isaha n'inusu ariko icyo gihe kubera ndavuga nti ndagomba gukira umuriro ndavuga nti nzoshishikara naho bigoye ndakana gato hari abandi bana twazananye mugabo ntibari bafise intumbero barabiheba nanje ndavuga nti nzogumako mugabo icambabaza icandeseva iyo ariko baravuga baravuga ngo gusenga ni gutuma umuntu aja mwiju ngo kwama mukama mukama siko kwinjira mwiju ivyo bakabimbarira bakabivuga noneho nkumva nubundi ndacitse intege nkavuga nti none ndiko nduhira iki hanyuma rero maze kuba muri ubwo buzima nubundi ndabubamwo ngowe ariko ndavuga ngo naho bitazompa kuja mwijuru reka mfe kugira harahimana yongirira imbabazi harahimana yobira nkabandanya ariko kandi nuziye makenga narabibayemwo ndasenga byasaba gufata ku mutwe ndafata ku mutwe ibyo basenga nanje hageraho ndabibarira abandi nkabivugira abandi ko byari ibintu byasaba rimwe na rimwe yuko haba hari umuntu afasha abandi yabifashe ku mutwe akabibafasha muri bimwe bimwe nanje ndabibamwo noneho nkora ico gikorwa nokuri baranyizera ndakana gato murumva imyaka 12 niweza ko yari nk'imyaka 11 ushira 12, 13 noneho ndabishishikara ntasiba hanyuma rero maze kubibamwo ntasiba ariko muri jewe mu mutima wanje naguma no kwitsindisha mu mutima wanje naguma ubwo bwo wabwico gihano kuko sinari narigeze mbona inzira izombohora kuri ico caha na narimwe nari bwaronka ikizotuma iryo jwi ryari mu mutima wanje ishobora guhora ngo rindeke kandi ivyo sinashobora kuvyikorera umviriza uko ni kwagakiza kameze hanyuma rero maze kuba muri ubwo buzima bwo gusenga ariko senga atavyizigiro senga nihebuye mvuga nti kumbura imana izogira akagongwe ndi umwana muto hama muri ico gihe rero kubera yuko nari mfise ubwoba bwo kujoja mu muriro nari mfise nikindi kigira kabiri cyari gihanze ubugingo bwanje harya rero ubuzima bw'icaha cyangwa ubuzima bwo kutagira Yesu hariho ibintu bibuganza ibibuganza ni ibintu bibiri bisa ariko byose buriya mu kintu citwa ubwoba ni ukuvuga hariho ubwoba bw'urupfu, hariho n'ubwoba bw'urubanza rw'Imana. Nari mfise rero ibintu bibiri mu mutima wanje, nari mfise ubwoba bw'urupfu, nari mfise n'ubwoba bw'urubanza rw'Imana. Ariko muri make ibyo byose biserukira mu ijambo rimwe, kuko kwa urupfu nago nyene gwanyinjiza mu rubanza rw'Imana. Muri make naratinya urubanza rw'Imana, ariko nkarutinya ndi umwana muto. Najyaho ndakubarira, wewe woshobora kwibaza ngo byari iby'ubwana, ariko najyaho ndakubwire nico gituma nakubariye yuko Imana yampamagaye nkiri muto. Mu bisanzwe umuhamagaro w'agakiza kukuri nukumeze nukuri. Hanyuma rero nari mfise ubwoba bwo kurenguka imbere y'Imana, nari mfise ubwoba bw'urubanza rw'Imana. Kandi wari kumbaza ati wakoze iki, navyo nari kwerekana na wamenga ndagororotse. Bagenzi rajyaho ndababarira, abantu bose bambona baranyishimiye, bakambwira ngo kajya na gatore, banyita ngo ndagatore. Kandi koko unyitegereje nibaze ngo hari ibyaha nakora kuri iyo myaka, naragerageza nyitwararika. Bari baratubariye ko twogerageza gukora neza, tugakora ibikorwa byiza, rimwe na rimwe ukamenga byo tuzanira iju, ariko ahandi bagasubira akabikubita bakavuga ngo nabyo nyene nibituma umuntu aja mu ijuru, nkacanja mu kajembe gete, none nzoja mu ijuru gute? Ko bimeze uko, byaba ibikorwa byiza, naravomera abasaza, narakira imiziga wayikoreye, nkarondera muri ibyo bikorwa, ariko birirambyeho ntivyavuye mu bikorwa byacu. Kandi najya ngo ndababarire, agakiza agakiza no gutsindanishirizwa. Nije tubona warengwa agakiza ni Yesu Kristo mu mutima, kuko Yesu Kristo atagira ikibanza mu mutima wanje, nategerezwa kugumana iyo desekilibre cyangwa uko kujugumba nkamana ubwoba. Yana wabarire ku by'ubwo rupfu, ku bwo bwo barero bw'urupfu nari mfise ingene byari biri. Muri ico gihe mu myaka kuva mu myaka ya 96 kugera muri iyi myaka ya 2004, murabizi abantu bose barazi byari bihari, igihugu cari mu bihe bidasanzwe. Abari bari mu masite mu makambi y'abateshejwe izabo bamana ubwoba bwo gutegwa no kwicwa, kandi hama ibihuha. Ivyo o ntawe bivuga ko birebire, murabizi. Rero ico gihe kubw'ivyo ubwoba bwanje bwarushiza kuba bwishi, nkarushiza kuja mu magogwa, kuko urupfu twagwitega ku murango no mwijoro, nabona yuko urupfu rushobora kuza. Kubw'ivyo rero iyo wishitse hakaba ikintu kidasanzwe, bagashika bigashika hakaba intambara hafi ya twari turi bakarasa, ico gihe rero umutima wakwa kuncamu bakamfatira hasi ntajugumira cyane bikanka ko mvuga nimwaze ngo bwa bwa busanzwe, kuko abandi bana siko bari bameze. Jewe narajugumira mama na mushikanje bakamfatira hasi bakangumya bakampamagara bikanga ko nitaba, umutima wanje ugomba gucika. Ahanini gasinatinya kwicwa, ariko inyuma hari hanyegejwe iki? Urubanza rw'Imana. Navuga nti noneho warageze ko ndenguka, umviriza namana ubwoba bw'urupfu. Ngica ikimenyetso cy'umuntu atagira Kristo. Ndashima Imana yanyihishuriye nkiri muto, nkatahura ibintu wamenga byari gutahurwa n'abakuze, ariko jeho bikamba ko nkiri umwana muto. Noneho rero iyo ndiko ndajugumira bakamfatira hasi. Ikindi kigira kabiri, amasengesho twagira muri iyo mihari twarimo bari bafise ama message canke ubutumwa bwasomwa. Ngira ngo muhora mwumva abantu bavuga ngo ibishinga ntahe ko bagiye mu ijuru canke ko bagiye kuzimu. Ndibuka ico gihe byari bigwiriye cyane muri iyo migwi yo gusenga, aho basoma ibintu by'ibishinga ntahe by'abantu bagiye mu ijuru canke bagize amayerekwa. Hanyuma rero ndibuka ko muri iryo yerekwa hariyo kimwe bari baravuze cyari giteye ubwo sinzi ko nubaka ibyiteze singomba gutitura ibyabo ariko ndiko nivugira intahe yanje kandi nta nabona babariye ariko aho baringira ngo baca bimenya hanyuma rero izo mpapuro bari bafise rero zaravuga yuko imana igiye gusuka ishavu ryayo ku isi byavuga uko nyene muri iryo shavu ry'imana bavuga yuko hariho imvura izogwa iyo mvura ikazogwamo amaraso izo birimo imituraga ikomeye izo birimo ukwasana gukomeye sinibuka ko bavuga ko izogwa iminsi itatu nuko ari 40 murantunga kuri iyo precision hanyuma rero muri iyo minsi rero hariho ibyo abantu bategereza kuzokora ngo kugira ngo bakire iryo shavu ry'Imana kandi iryo shavu ry'Imana rizorikora irisukwa kugira ngo umuntu arikire harimo amakondisiyo agoye cyane bashyiraho ibintu bigoye cyane ngo abantu bakwiye kuzokora no kuvuga irya mbere babwirizwa kuba ahantu ariko barasenga kandi badahumeka bikurikije amategeko n'ibikoresho bari baratanze abo bantu bazotegezwa gukoresha mu gusenga ikindi cazira kikaziririzwa kwari uko umuntu azoraba iryo shavu ry'Imana iyo ririko ririsuka bavuga ngo iryo shavu ry'Imana ntihaze hagira umuntu yubaka ngo arabire naho wa mu gatoboro kuko ngo azocishwa muri ako gatoboro nyene ishavu ry'Imana rimutware harimo n'ayandi marejande menshi yavuga iby'abadayimoni ngo bazoguma bahamagara hanyuma wowe ngo witavye uzobugiye no kuvuga ngo rero harimo ibintu by'amayobera by'amamisteri biteye ubwoba bitazana kurema bitari ubutumwa bwiza ariko vyaza guhonda imitima y'abantu ikayagirira nabi noneho jewe rero mu mutima wanje ndabifata ndavyakira ariko ndiyumvira muri jewe ariko none Imana ntiyaduhaye amananiza kubera iki izotureka ngo idutware muri iryo shavu ngo nuko turabiye mu gatobo murabiza amazu ya ruguru ingene abameze murazi yuko haba harimwo intuzeyi haba harimwo udutoboro nambara amazu y'ivyondo canke y'amatafari murazi ko atanze ubumwenge rero naravuga nti none mbega bizoshoboka bite yuko ntashobora kurabira no mu rugi mbene nasanga naravyo ntabigomba ishavu ry'Imana ntirizoca rintwa ndavuga nti ariko n'ikibazo ndavuga nti kimbanye ikibazo mbaho muri ayo magogwa shishikara gusenga ariko ufise amagogwa atavyizigiro vy'agakiza Imana idufashe ndashima Imana yanyihishuriye ikampa ubutumwa bwiza bubohowe kuko ubutumwa bwiza buratandukanye n'izindi nkuru ubutumwa bwiza butanga ibyizigiro ubutumwa bwiza butanga asiransi y'agakiza ariko izindi nkuru z'icivutu zikabarira abantu inkuru zidahumuriza zo kubica umviriza hanyuma rero mbaye muri ubwo buzima ndabaho ndashishikana ndasenga icyo gihe rero nubwo biruko hariho amasengesho y'uburyo bwinshi rero yazaraza bakavuga bati aya masengesho ukazoyasenga ntuzokwicwa n'urusasu ntuzokwicwa n'inkoho canke n'imbugita ntuzokwicwa n'ikigwanisho murumva ko yari amasengesho adufasha kuri twebwe twari dusanze tubayeho muri ubwo bwoba bwo kwicwa ndavuga nti ariko iryo sengesho rizotuma nticwa n'ikigwanisho reka ndarisenge ayo nkayakira hakaza n'ayandi twasenga ni ukuvuga nta kintu caba ntagerageza kugira ngo ndabe ko nokira ariko ikibabaje nta vyizigiro vyarimwo nta vyizigiro vyanzanira nta kurema vyanzanira ahubwo natera ndemegwa umutwaro wanjujiza kunaniza umvureza niho rero mbonera ivyavuzwe na Pawulo avuga ngo ivyagizwe bitahari icaki bagipfuye ngo nanje kera ngo narimbayeho ntagira ivyagezwe ariko ngo ivyagezwe maze kuza ndapfa hanyuma icaha naco gisha kirarabuka rero icaki rose ugwitwaze mu vyagezwe canke icaki kirose ugwitwaze mu kumenya ivy'Imana gica kirushiriza kukurya ariko ni umuhamagaro w'Imana uzira nuko rero mbaho ubwo buzima mbaho ngowe ariko kandi ngashishikara gukora neza ngashishikara gukora utwigoro ariko utwigoro nakoze nibikorwa nakoze ntivyatumye noneho no kumva amahoro mu mutima wanje ntivyatumye numva nidegemvya ahubwo umutwaro wanje warushirije kugira gute kunchinyiza ivyo murazi ko ivyo vyabaye kuri wa mukristo muri cha gitabo cingenzi ivyo uri ko aranyumviriza yombaza ati none je ko ndabirimwo canke ko nabirimwo kwivyo ntavyumva niko biri mukristo igihe ariko arabwira umugore wiwe n'abana n'ababanyi ababwira ivyo yumva bavuga ngo yasaze barondera mbere no kumukaruma bibaza ati ngira yataye umutwe ariko nubwo biuko kubera umuhamagaro w'Imana wakugeze ko nuko nyene umuhamagaro w'Imana ni ku giti cy'umuntu ni personnel ni wahishuriwe abandi bariho mu mahoro barabibamo ngira ngo nubu aracabirimo kandi kuri bo nacyo bibabwiye kuko uko guhishurirwa canke egome uwo muhamagaro ntawo barumva suba umuhamagaro nuraza ahubwo ntawo barumva hanyuma rero jewe mbaye ubwo buzima ndavuga nti ndapfuye none ndagirana nubuga ngo rero iyo turiko turasenga naranezerwa nkumva kumenga Imana iri hafi yanje nkumva kumenga ndanezerewe hanyuma rero kandi ibyo ntibitangaje ibyo ni psikoloji no kuvuga ngo iyo umuntu abaye ahantu atekereje ariko avuga ibyiza birafise uko bifasha amaranga mutima yiwe byari byo maranga mutima byari byo mu bigumba gumba byanje mu masantima ariko ntabwo byari byo mu mpemu yanje rero muri ako kanyo senze narumva ndemeshejwe kubwa ibyo nabwiwe no kubwa ibyo namye mvuga nkumva umutima wanje ndamerewe neza ariko maze gushika hanze sohotse ubwo nyene wa mutwaro wakoro kumeze nk'urubuye ukaza kuri jewe ukambako nabaho mvuyeho ngiye fasha ingingo ntisisubira gucumura iby'umwana nyene murabizi nacumura iby'abana bacumura nyene murabizi kugambarara kugwana n'abandi aho gutukana utuntu mutwo ni byo nta bindi bya mugabo rero iyo mvuyeho fasha ingingo nagira kugera imbere ubwo nyine nacangwa mugwaha hanyuma nkaza numva amahoro yose arabuze nkaza numva ijwi rirambwiye ngo wewe ni mu muriro ni mu muriro aho hoje ijwi rimpumuriza rimbarira kurangamiza Yesu Kristo wabambwe kumurimbyi yavuze ngo Satani anyeretse ibyaha byanje byinshi agomba ko nihebura ndangamiza mu ijuru ariko iryo ni banga ry'abamumenye abatamumenye icyaha kije kirabahondeka bakubita hasi gitera kimara ibyizigiro byo bagatera bamanuka hasi ariko rero kinkubita hasi nkati ibyizigiro nkabura amahoro uko niko nabayeho ubwo buzima ndashishikara ndabubayeho nibaza ico nkuye gukora ndakibura Imana niba heza gire hanyuma rero ngira ngo mvuge ingene rero umuhamagaro nye n'izina washitse kuri jewe aho novuga ngo noneho sanaho nahuriwe na musigura butumwa ambaza igituma mpagaritse umutima ambaza igituma mburaniwe nzazaniwe nanje nkamwiganira nkuvuga iki rero muri ico gihe maze kuba muri ubwo buzima mu mwaka wa 1999 nari mfise imyaka 14 noneho mushikanje mukuru yakira agakiza hanyuma muri yo ndwi nyene yakira nk'agakiza ndavyibuka twajanye gukora mu mwonga hanyuma rero twagiye kubagara ibiharage ico gihe rero tugiyeyo mushikanje nkumva higi mihigo ko kwa Mungu azakizwa hari hagati mu ndwi ko azokizwa ngo azoja gukizwa hanyuma nkabona ko abikobereje nkumva ko biri muri we bikantangaza sinari narigeze kumva ibyo gukizwa nari narigeze kumva ibyo bakizwa ariko babivuga mu buryo butari bwo babivuga mu buryo bwo kubatyoza ndivuga ko igihe kimwe aho twasengera hafi yaho hariko harasengera abo bantu bitwa ngo nabakizwa hanyuma rero numva bavuze ngo rero ngo uyu munsi shetani ngo yatanze ubutumwa ngo mubakizwa ivyo rero abantu bita ubutumwa byari bya bipapuro bandika biriko bya bishinga ntahe bari bagombye kuvuga yuko shetani yabarungika impapuro nawo kuko tweho twari dufise impapuro zaza ziva mu ijuru zanditswe n'umuntu egome yabonekewe hanyuma kaduha ubutumwa yahawe rero ariko bo bakavuga bati rero abantu bitwa bakizwa nabo shetani nawo yabarungikiye ubutumwa byasigura ngo yabarungikiye izo mpapuro ziriko nabo izo message hanyuma ati rero mukaramukamu musohotse nimuze kuraba naho bari mutere mugenda ubwo bwari uburyo canke nabwo buryo keshi bakoresha kugira ngo babuze abantu kuva mu madini ngo baje mu yandi kuko abantu bamwe bamwe icoshize ku mutima cyane siko waha Imana sinzira y'Imana ariko n'amadini iyo rero yari inzira yo kugira ngo abantu bohava bakwegwa bakaja mu yandi madini baravuga ngo ntimuceyo ivyo rero maze kuvyumva ndavuga ntari kawo abantu baragowe bitwa bakizwa ntera ndabifatiraho kuri ayo maprejije nyene ndavuga nti none abo bantu baragowe shetani aho ubutumwa numva bante yagahinda ntabirebire ntavyo narinzi ntavyo naregeze kumva nama nifuza kumva abantu bitwa bakizwa basenga hayo rero nkabaza abantu mbega bakizwa basenga gute bagasha bambwira ngo basenga ngo bavuga ngo mu izina rya Yesu mu izina ye ntinayo nivyo byonyene numva ndababaye nifuza kumva ingene bosenga hanyuma rero ntavyo narinzi icyo gihe rero noneho mu nzi wacu haza kuvamwo uwitwa uyo mukizwa ndavuga nti ndatomboye noneho nzogira gute nzobibamwo nzobitahura nzobibona ariko hagataho harako nibagiye igihe nako ndababarira ivyo gutinya urupfu nako ndababwira ivyijya mvura yari yaravuze ko izogwa icyo kintu caciye kirema muri jewe ikintu citera bwo bagikomeye kishiramo ikintu kimeze nk'ihahamuka noneho igihe cyose imvuri kuvye ndayibonye jari nyinshi izo munda zigatangura kunshana nkavuga nti ya mvura yavugwa iraguye naragenda nkigunga ngahinda gashitsi izo munda zigasha noneho nkagomba kuja mu bwiherero kubw'ubwoba murumva ubwo butumwa bwanshizemo ikintu chaterer bunshiramo ikintu citerabwoba ryagumye muri jewe nari mfise traumatisme hanyuma rero ndi ukigiye kimwe ku imvura yigeze kugwa igwa mu ijoro yari imvura nyinshi yaraterura ikizu twabamwo dukoraniyemo ikagiterwa kikaduga igasubira ikakimanura kandi iyo mvura yarimo imiravyo nta yindi mvura ndabona kuko iyo mvura yarimo imiravyo yaka kujya kwa matara idahengeshanya kuburyo wamengana amatara mugabo ukabona yuko ari imiravyo iriko iragira gutirikira kuranwa ikurano kurikiragwa ikuranya ukamengana umuriro bari baratubwiye ngo iyo mvura izogwa nk'amaraso kandi zora bagizamo imbeya z'umuriro ndavuga nti ni ya mvura iraguye hari mu ijoro icyo gihe ndibuka ko bamfatiye hasi barangumya mama na mushikanje bose barafata nari ndyamye hagati nari umwana ndyamye hagati hanyuma rero bamfatira hasi bangumizayo bakampamagara nanje kubera ubwoba bwishi bikanka ko nitawo mugabo mushikanje kubera yari yaravyumvise yarabizi nawe twasengana ariko wowe no vuga ngira ko atabishiramwo cyane ukuvyizera jewe naravyizereje nakwijana kuko naragomba imana navyakira uko nyene mushikanje agaca twenga agaca barira mama ati mama erega ha uyu everiye ikimuteye ubwoba nimvura bavuze kwizoguhayibaza ngo numuhero akantwenga kuko wewe ngiyango naho yavyumva ntiyabishira ku mutima ntiyavyizera ariko jewe ku mutima nari mfise wo gukira nimuvuge ngo ubwana eka namba nimuvuge ngo ubwana eka namba kuko imana yari yarampaye wundi mutima hanyuma rero ico gihe no kuvuga ngo bakamfatira hasi munyuma rero ndabonira renganye sanga ntiyariyo egome ako kantu nari nase kugasigaza kuko nariko ndabereka ingene umuhamagaro washitse ko wo gukizwa uko byagiye biragenda imana nihabwe icubahiro nari ngeze rero kukungene mushikanje yatanguye kwinjiramo n'ivyo bintu bita iby'abakizwa turi gukora mu mwonga niho namubaza nti none ivyo uroyemwo nk'ubu wewe ubigiyemwo kubera iki hanyuma rero kubera yuko mushikanje yarazi yuko iby'idini atari kunsinda kuko mu by'idini naragize umwete ndashitsa ku rwego rushimishije egome nari nshitse ku rwego rushimishije rero mushikanje ntiyari kunyihanga ngo amharirize muri ico gihe yambwiye ikintu kimwe gusa yambwiye ngo mbega bijya bintu musenga urazi yo bipfa bene data najya ngo ndababarire iyi imana igomba gukora ntigaye igikoresha ikoresha kandi ntigaye ijambo yokoresha murumva ko iryo jambo ntiriri no muri bibiliya ariko iryo jambo najya ndababarire kuko birivuga ngo nta jambo rivuye ku mana riri ububasha arimbwiye wamenga nteye inkota ubwo nyene chandanuma ntiyamenye ibyo akoze ariko jewe mu mutima wanje numva ndadendutse muri ako kanya nyene ijwi ritangura kuza muri jewe mu bwenge bwanje rivuga ngo mbega bijya musenga urazi yo bipfa bijya musenga urazi yo bipfa nagenda mwibarabara nkavuga ngo bijya musenga urazi yo bipfa noneho liraba registre mu mutwe wanje riguma rizunguka ngo bijye usenga urazi yo bipfa ntangura rera kugira recherche iyo bipfa ha imana numuhinga imana izubwenge ntangura kwiyumvira iyo bipfa niyumvira iyo bipfa ndahabuze ntangura kwiyumvira mbega biva ku mana canke biva kwa satani biva ku mana canke biva kwa satani ndaburi nyisho ndavuga nti rero ko ntamenye ko biva ku mana cheko biva kwa satani byose ndabihevye aha umva ubwenge bw'Imana ubwenge bw'Imana irabanza byose iravyugara irabanza irashira hano kugira ngo yo nyene ubwaye ishira mu gatabesha hayo baje ndavuga nti kugeza ubu nta shengero nzosengeramwo araho ndi ntawo nzosengera eka mbere n'umwaba bandi sinzojayo ngira nje kurondera Imana yaje nyene kuko bijya ndabuzi yo biva ko ntabuzi ko ntazi yo biva reka nze gusenga ivyanje niko naciye fata ingingo yo kugenda ca ndaheba gusenga ndaheba kwinjira mu ishengero hanyuma rero ariko kandi si inyuma gato noneho nabaye kuronka umuntu antiza bibiliya w'umugenzi nkaza ndaje kuyisoma ndanezerwa ko nasanze ari gitabo kiryoshe naho rasoma mu gitabo gitoyi nkabona mu butumwa bwiza nkabona aho bavuga inkuru zo mu isezerano rya kera nkumva bavuga ngo mwibuke mukaroti mugabo nkacangira amatsiko yo kumenya ibya mukaroti ariko kuko muri akanya gatabo k'ubutumwa bwiza atavyaba biriyo nkacangumana amatsiko sindo nkaho ndabikura noneho umunsi umwe ngo ahantu nza mbonaho ndabisanga haleluya naragomba kumva makuru y'iby'Imana Imana ishimwe buje najya ndababarire Imana ufise uko ikora iyo umuntu agitangura kuja mu by'Imana nashoka arondera cyane ibitabo by'ubutumwa bwiza bivuga ibyo gukura, ariko kesha agenda yironderera ama histoire, kuko bibiliya ni igitabo kandi cy'ama histoire, ariko ama histoire afise intumbero kandi ahindura. Noneho je nagenda nirondera histoire ngasoma, ni nacyo gituma namaze umwanya muto nkijijwe bibiliya, inkuru yose iri muri bibiliya nari ndayizi. Mu mezi nk'atatu nta nkuru iri muri bibiliya ntari nzi guhera muyo mu isezerano rya kera kugera mu isezerano rishasha, inkuru yose narinda. Muravyumva neza, simvuze bibiliya yose ko nayimenye mwayo mezi. Mugabo ikintu citwa inkuru, inkuru cyose narinda kizi. Ivyo ntari nzi byari kuvuga ngo ivyete ngo narinda bizi, canke ngo ubuhanuzi bwabayeza n'ubwa Yeremiya ngo byose narinda bizi, bijya sinavivuga ko cyane, ariko narayirondera makuru Sodomu na Gomora ingene haturiwe, ingene umwuzure warenza abantu Adamu na Eva, iby'intambara za ba Dawidi, nta na kimwe ntarinzi. Kandi Imana ishimwe byarafashije, kuko maze gukura niho nagiye kuraba ubundi butunzi byarimo, mbona ubundi butunzi bwari bunyegejwe indani ko atari ubutunzi gusa bwa histoire, kuko Bibiliya ntishobora kuvuga histoire nka histoire nka bimwe bya Samandari na vya ina runyonga, ariko n'ubutumwa burimo ubushobozi bwahumetswe n'Imana. Nari narose rero ntiza nkaza ndasoma, noneho ntangura gusenga isengesho ryanjye cyavuga ngo Mana sinzi inzira nkwiye gucamwo, ariko ndangira inzira nocamwo ndayikurikira, kandi nayivuga mbabaye ndira. Nasenga ku murango no mwijoro nkavuga nti Mana sinshobora kwikiza, Mana sinshobora kumenya inzira iyo ari yo, nyereka inzira. Mana nishimye. Ariko kandi hajya mu buzima bw'umuntu hari ikintu cyo kugira gute, hari ikintu cyo kwanka amahinduka. Hajya nagenda babarire mu bintu byinshi biboshye abantu kugira ngo ntibakizwe ngo bahure na Yesu. Hariho bariyeri yitwa idini, kandi iyo bariyeri irakomeye cyane kugira ngo umuntu ayirengane. Ariko nagenda kwibutse yuko agakiza atari iryo dini, ariko agakiza ni Yesu Kristo ubwiwe. Sinari nkenye idini, nari nkenye Yesu Kristo mu mutima wanje, kuko agakiza kava ku butumwa bwiza bw'ukuri. Ata butumwa bwiza bw'ukuri n'agakiza ntigashobora kuboneka, kuko kwizera kuva kukumva, ukumva kukava ku ijambo rya Kristo. Rero ni ukuvuga ngo icyo gihe naho nasenga nari mpengamye, sinumva ikintu cyo nkura ku idini yanje. Naravuga nti coma Imana nimbarire ko noheba idini yanje kuko ndayikunda, kandi nari mfise abantu benshi banyizeye. Narumva umenga guhindura kweri ni ikibazo, ariko nkava kuvuga nti Mana nubwo biruko ngasanga inzira ari ndayihitamo. Mana nishimye. Hanyuma rero niko Imana nari narizeye ko Imana ivuga. Hanyuma rero sinzi gene navyizeye ko ntawari yarabimbariye. Ya nico gihe aho nasengera ntavyo bemera, uhoho baravyemera barabizi ko Imana ivuga, ariko kugira ngo uvugane n'Imana ico gihe muri iryo dini ntiwaburi umuntu asanzwe kugira ngo ushobore kuvugana n'Imana, nico hari ikintu c'umuntu uwo ari we wese. Ariko Imana ishimwe, kuko ubu nabo hari ivyo ariko baratahura bazabemera, eka noneho byinshi barabyemera. Kuko ico gihe batubaya na Bibiliya kuyisomye usara kugira ngo babuze abantu gusoma Bibiliya, kuko bari bazi ko muri yo hanyegeje ukuri gushobora gutuma umuntu ahinduka. Ariko Imana ishimwe, ubu ntibakivuga ko usomye Bibiliya asara, ariko nabo barayisoma. Imana ishimwe. Hanyuma rero ico gihe noneho ndizera ko Imana ivuga. Imana yaraje ikansanga mu nzozi, hari ibyo yambarira simbisobanukirwe. Hari igihe nabona Yesu Kristo abambwe ku musaraba wava amaraso, mbona umusaraba abambwe ko uciye imbere yanjye uguruka, ugenda ivyo sinatahura ivyo arivyo sinamenya ko Yesu Kristo ari ko arampamagarira kumwizera nk'umwami n'umukiza ku giti canje. Hanyuma rero ndumva n'andi majwi menshi, hari n'igihe nabona nkabona ndapfuye kuko narabaye ubwo buzima, mpava ndibaza n'ubuzima n'ubwo nyene none ahasi nkicijwe ubu naje ndakijijwe. Ndavuga nti nzokwera muri ubwo buzima bwo kwisengera Imana ku giti canje, ariko nari mbaye ubwo buzima bwo gusenga. Ariko icyo ubutumwa bwiza buvuga, umuntu niyatura ko Yesu ari umwami akizira mu mutima ko yapfu ya ye akizira mu mutima wiwe yuko yazutse mu wapfuye. Rero ni ukuvuga ko igikorwa cy'ubutumwa bwiza cyo cabwirizwa kubanza gukora kuri jewe, nkabanza gufata ingingo yo kumwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje bivuye mu kwatura kwanje. Ivyo bitabayeho ntibyashoboka ko nako gakiza naho nasenga. Byarasaba yuko jewe ubwanje ngira iyo decision canke ico cemezo cyo kugiti canje cyo kumwemera nk'umwami n'umukiza. Mbaye ubwo buzima maze kwiremesha Imana ibona ko ngomba kwiremesha ndabugumemwe ngo nibwo buzima yampamagariye, noneho Imana inyereka napfuye numva ndi mu muriruhinda cyane, numva umuriro uri kurahinda imbere yanje, umutwe wanje utanguye gushuhaho noguyemo ntangura kwibaza atari ko Mana kubera kugira untebe umuriro n'ingene n'amasenga niko navuga mu mutima wanje. Ariko mu nyuma nza mbona Imana irankuyeyo, noneho mva ufise ubwoba bimwe nahora niyemera ko ngo nanje ngo ndakijijwe Imana birabinkuyemo amanyamabara heze, noneho ntangura kurira cyane zubira gusenga. Niko gusenga. Imana nihabwe icubahiro. Ariko rage ngo ndababarire umunsi wo kugira ngo mpitemo. Ntabwo Imana yazanye amajwi, naho nari narumvise amajwi, ntabwo Imana yandotesheje. Ariko ikintu Imana yakoze ikintu citwa ukwemezwa mu mutima. Imana yaranyemeje ijana ku ijana, ikuraho bariyeri zose zariho, ikuraho za bariyeri z'amadini, ikuraho bya bindi byose. Numva naho bisa n'umuntu ariko aranyerekeza andongora ngo tumbera ha a naragiye, kandi cerekana ku Imana ariyo yari yampamagaye by'ukuri. Mushikanje idini yari yinjiriyemo, ishengero yakirijwemo, naho nari umwana muto amenga niwe nari gukurikira. Ariko jewe nahisemo iyindi nzira idahuye niyo mushikanje yarimo mpitamo iyindi shengero. No kuvuga ngo haciye igihe mushikanje noneho yahavuye mpamvya nawe asanga miyo shengero kuko hari ico bari bavuganye n'Imana. None rero no kuvuga iki, Imana yarandowe mutima wanje iranyemeza ati nzira hitamwo niyi nyene. Mu mutima wanje numva sinasije na kwijana, irandongora neza irashikana. Ngeze aho hantu numva bigisha ubutumwa, numva ibyo bavuga binyuranye n'ibyo nahora numva. Numva umutima wanje urakangutse kuko ubwa mbere iby'Imana byarandambira. Nagombi yo bariko bararirimba indirimbo ziheze, naca numva umutima wanje nduhiwe cyane, nkasigara mvuga nti simbona harageze ko nta. Ariko igitangaza nabonye aho hantu, aho hantu indirimbo zabo wamenga ntiboheza, bari bakira abantu bake ko ryari shengero rito cyane rikivuka, ryari rimaze imyaka itari mike itanu, ariko ntiryari bwakure murabiza mu ntara za ruguru zimwe zimwe. Ngira ngo haba hari hamaze kujaho nk'abantu bashika cumi, hakaririmba abantu nk'abatandatu, abandi bane bakaba mu ntebe. Icyo gihe nkanezerwa n'indirimbo zawo, numva zizana umunezero mu mutima wanje. Hageze ubutumwa bwiza ho numva umenga yogumavuka. Ndi uko asiguye Ezekiyeli 37 avuga iby'amagufa yumye, asigura ijambo ry'Imana. Ndatangara ibyo bintu wamenga n'ibishasha, ibyo bintu bya mbere bisha. Hageze ko hamagara baza kuri Yesu, barahamagara baza kuri Yesu, noneho naturi ibyaha byanje. Numva mu mutima wanje mwemo yeranyemeza ngo inzira niyi nyene. Ya majyo yose ari mu mutima wanje bwa bwoba nari mfise kwa gukekeranya nari mfise numva umenga byose birakorotse imana ibikuraho nangura kwizigira gakiza bicare mwigisha uko niko imana yangiriye neza inkura mu bwoba nari njakariye iyo myaka yose guhera ku myaka 6 nari ngowe nari ndushe icubahiro kibica imana icubahiro kibica Yesu Kristo atankundiye ko nkurira mu byaha ariko akandokora uko niko Yesu Kristo yampamagaye kandi rero mbiza ndababarire igihe maze kwakira Yesu Kristo naciye fata ingingo mu mutima wanje ndabivugira imbara y'Imana navuga nti Imana urazi ko nakurondeye mu misotsi urazi ngene nirutse kandi ndakurondera mu butamenye nkakurondera mu bitari byo ubu rero ko tumenyanye nzokurondera nzokugumako nzogufata nikaniga man ndagomba gukizwa kurusha uko umuntu wese yokizwa nindagomba gukizwa kurugeza umuntu mwana w'umuntu yemererwa gushika ko izindagusavye kuba nka ba Petero bashora kuba batashitse kwisonga simusavye kuba nka ba Paulo nabo nyene bashora kuba batashitse kwisonga nimana ndagomba uzoshikane kwisonga ryo kugororoka ndagomba uzoshikane kwisonga ryo gukizwa. Haleluya. Paulo avuga ngo sinibwira ko maze kugishikira sinibwira ko mushitse ugutunganwa gose ariko nubico nkora ndashishikara jewe ndabandanya nanje rero bagenzi bene data uyo muhamagaro niwe ndiko ndabandanyiriza ko sindabishikira ariko kuko nabisabye Imana ndizeye kwizobinshitsako ndizera kwizonshikana ho hano. Haleluya. Saha gusa harahandi ngomba kwinshitsa nama ndabyibuka nkuko nabivuganye nayo uko niko natanga urugendo rwanje rwo kuja mu ijuru niko inzira y'agakiza yatanguye. Imana nibahezagire tuzosubira ku gice gikurikira ndababwire iby'ubuzima bwanje bwengene nabubayemwo ubuzima bw'ako gakiza Yesu Kristo nabahezagire.